obodo ekweluko anyanwụ achabago anya pụtago ife emewego ịmakwa onye ewu if you are even in the house put your hands there ịmakwa onye ewu ịmakwa onye ewu nwoke na-apụ ọkụ ha tetete nwa na-ebe ebe mkpekpekpekpe nwoke ọma ọsịsọ ya na nwa ọma ọsịsọ na wide mmezi wụsi nnekwu ike nụ na wide ihe na-eje nwanne ahee ịfụgodi kombo ya n'iji wee bata obodo ịnọlọ ọfụma ịnwekwe nụ choice ịfụgodi pakeji n'iji wee bata obodo ibele belu security confirm ịma na udo na chinụ ịma na mesi bata obodo anyị kafa na-enene ịma na ndị ndị edewe ịma na mmemme emewe ey abụbụ inwele ọnụ ma eji eli ego nụ agụji egbe ịmakwa onye ewu adasi na obi ọgwụ ịmakwa onye ewu ehi ọkụ gba ịdị iyo ịmakwa onye ewu dọkịta eze mmụọ ịmakwa onye ewu ọnọwa 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 nwoke na-apụ ọkụ nwa na-aya eze nwa na-ebe ebe nwoke dị ebube ebube nwoke ọma ọsịsọ ịyawa ọnọwa ọnọwa ya na nwa ọma ọsịsọ takiri fi detu lọpshọn na ụjọ bụ silensa ife a na-apịa bụ mpịawa azụ na ụdọ bụ kọndensa ife anyị kpọbụ odogwu odogwu ike na-ebube mụọ nsọ aka anyị bụzi nchawa nchawa ụdị egwe ndị nsọ ndị nkụ ndị nkụ ndị ike ndị ike ndị ọma ndị ọma ọ bụ save out ọsịsọ ana m anụkwa n'ife ana m anụkwa n'ife ana m asịkwanụ ndo okwu abata n'ego na-ene na-eme na bọndụlụ vebụ ya ka izu ọgụ nọ va na-edozi cash ụfọ n'ide edozi cheki nụ ahe ịfụgodi kombo ya n'iji wee bata obodo ịnọlọ ọfụma ndị nwekwe nụ choice ịfụgodi pakeji anyị iji wee bata obodo ibele ebelu security confirm ịma na udo na chinụ ịma na mesi bata obodo anyị kafa na-enene ịma na ndị ndị ede ịma na mmemme emewe ey abụbụ inwele ọnụ ma eji eli ego agụji egbe ịmakwa onye iwu ịmakwa onye iwu ey ịmakwa onye iwu ịmakwa onye iwu nwoke na-apụ ọkụ na-ada etete nwa na-ebe ebe nchekwa ekwe 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 nwoke ọma ọsịsọ ịyawa ọnama ọnama ya na nwa ọma ọsịsọ.